fo nyinaa yɔnkodɔ. Yɛda wo tumfo nyankopɔn ase. Mesan ma obi biara happy Sabbath. Menim sɛ ɔde anigyeɛ agye me so happy day. Yɛda wo tumfo nyankopɔn ase papa na meka yɛ sɛ yɛ Sabbath school adesua no ɛna yɛdre soɔ no. Na wɔkye mu yɛwɔ adesua a ɛtɔ so nwɔkye. Atifi asɛm no ɛde ma yɛ sɛ apam mmara. The law of covenant. I'm very very at the Siani Mono, Messrs. Say, a bebon pie. Yet I was singing him before Yami, yet I was say, what he saw a massabri, yet I saw a one quan. Oh, my, you be seeing what's the me, so send me munions and name, dear, and tear say, nay to me, edit up a bra, a senator when you mean Yami, and I assured about you to Christo Dinam and say, Amen. Edda erati as say. And there, yes, Sabbath, and in Sino Messrs. Say, Adesiano, ebe biu eni so papa. Na me paucho pi se ode wajin nyina be di echre na yenye mu entiasie. Eye dia edi kain se da madi kain kan apam emra tifian sam no. Yenra enkai ye ka se apam emra. Se na wo sitiasie efa. Na wo chi ya eche emu no na ye wadesia etoso enson. Na yetiasie emra apam a train said ya pam esitie na ene ya di amaye apam emra ya ka se apam emra apam biara ede ho esese emra ebata emra eye enioma egu akwan mu ana asede a ede ho na ye bedi so na aye etuma ye apam ni aye emra enam tu ye ntumi nya apam nko wa bra emra no emata ho icha se emra evata hu na yetumi ediso amano aye echuma amen pa yewra adesia ne mu enkai bosem na wotwe nyina enkai bosem no ena making ho se enti hunu se ewrade wonyankopon no onene onyankopon onyankopon no kofo a okura apam ne adoye ma won a odo no na odi ni mmiran sam so kosi awon totoso apem so amen pa ibe no Deuteronomy chapter 7 verse number 9 amen pa onyame asem onyame na ene ye kasai sadia odi apam ene emra ema Israel fon na oma omudi so enye womunko anye se apam ene mra no et na hofo omunko anase kakra bi na ye wieda bi o se e wo ho e ma awo ntotoa so apem enti e wo ho for Israel for no so e na aba be peminu mi nso e betoa so akominu mi nu ye nkyre ma nyina eso enye se e be wiesia e kwa kosise ye nyankopon e beba se dia odi ate ho no se ye ye hwe sa apam e beda ho na mra bia mata ho hwan krampo na be di so obia enti obia be ye dia opem na so mra ne wo ho a ye betumi e di so sɛde ɛwade asɛm ɛtie no na ɔsan de man sɛ ɔkasase baako a ɛho hia paa ara wɔ twom ɛtie aduonu mmiɛnsa mu no kyerɛ faako onyankopɔn pɛ sɛ ɔde yɛn korɔ kyerɛ faako a onyankopɔn pɛ sɛ ɔde yɛn korɔ amen paa na ɔsan ma yɛhu sɛ ɔse David kan no enji chemu miensa no mu se ode mefa akwantene ne so edinti ode mefa akwantene ne so edinti esane onyankopon no aratene ne nti oremaye nyira obemaye akwan oremaye nyira da amen pa sedia oma Israel fo no oma omo kwan pa oma apam ne emra na ompesa omo beyira ompesa omo beyira nti oma omo emra na wodo omo fa tenene ekwan so emra no eye tenene nkonra emra piera onyankopon de ma ne ma no eye tenene anase kwan pa opese ye fa so na ye nyane nchen animu adom ye nyane nchen akwakotena sɛdia David ekaaye no David so tre kwaitse ne pa onyankopon pese wote yen efa so na wosan to aso ewo adisiane mu se o se ọbẹma yẹn akwan a ẹhọ jọ wọ ọbrẹ mu hunhun fẹm anamuntuo mu ẹdien ni akwantene ni ne onyankopɔn mra ne mra ne nyina atene na yɛ nokrɛ ɛyɛ papa ne mra ne nyina ɛtene ɛyɛ nokrɛ na ɛyɛ papa ɛnsoso na wɔde ɛbɛfa kwan a ɛhɔ jọ sɛdeɛ ne mra ne nyina jọ na ɛtene sara na ɔpɛsɛ yɛ nyina yɛtumi ɛdi so sɛ ɛmra no wɔ hɔ na kwan ne tene ne sɛ me no mie no yɛ ama yɛ ho kwan a ɛntumi ɛnni yɛ mu ɛntumi ɛnyɛ adwuma nanso ɔde mmara no aba na me no mie no yɛdi mmara no so a yɛbɛnya kwan tenene no na yɛtumi akɔ beakorɔ a ɛnyankopɔn no ɛpɛ sɛ ɔde yɛn ɛkorɔ Ma memfa wo mmara nsɛm nyinaa nyɛ tenene ɔde ma yɛn David nnwom ɛti a ɛyɛ wɔ ha nkron ne ne tɔsoɔ nkron 199 ɛna 172 ɔsɛ onyankopɔn mmara no yɛ ɔkwan a ɛho dwoɔ ɔkwan pa ɛda ɔbra mɔnkyemɔnka no mu amen paa sɛ yɛdi onyame mmara nsɛm ne so sɛdeɛ waka ɔde pam no maa israelfoɔ na ɔde mmara bata a ɔno mpɛ sɛ ɔmo bɛyera na ɔmodi mmara ne so sɛdeɛ me ne mmienu nyinaa no ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛdi so sɛ yɛfa saa ne mmara nsɛm no so a yɛtie n'akwan no a na kyerɛ sɛ no mata baabi a yɛnam no yɛbɛyɛ nhyira amen paa adesua no yɛwie o na kyerɛ sɛ yɛkɔ n'adesua no ani so adesua no ani so no ɔbisaa sɛ sɛn na israel paw no ase kyerɛ na ɔsan bisaa biom sɛ sɛn na israel paw no ne yɛn deɛ no si kɔ pɛfa amen paa israel paw no n'ase kyerɛ nyinaa ne sɛ na onyankopɔn mpɛ sɛ ɔmo bɛyera ɛno nti na ɔpaw ɔmo sɛ ɔmo bɛdi n'akyi na ɔma ɔmo mmara no apam ne baayɛ na ɔde mmara no ka ɔmo sɛ ɔmo bɛdi so na ɔmo bɛnante tene ne mu na ɔmo nyera na sɛde ɔsan bisaa sɛ sɛn na israel paw no ne yɛn deɛ no si fa kɔ pɛfa no ɛne yɛ deɛ nyinaa ɛyɛ pɛ sɛdeɛ mmara no nɛ mi ne mmienu nyinaa yɛasua na ɔmpɛ sɛ yɛn nso yɛbɛyera na yɛso yɛbɛnya daa nkwa eternal life ɔma israelfoɔ no eternal life nti na ɔma ɔmo mmara no ɛnɛ mi ne mmienu ɔpɛ sɛ yɛn nso yɛnya eternal life na yɛnyɛ ɔyeraba na ɔsan bisaa biom sɛ sɛn na na mmara no ho hia wɔ apam no mu sɛdeɛ mmara wɔ hɔ na apam ka ho mmara apam no ntumi nante wɔ abera a mmara no mmata ho dabe da ɛsɛ sɛ ne nyinaa no bata ho ɛho hia sɛdeɛ yɛbɛtumi adi so ama apam no awie ɛmu die na ɔsan bisaa biom nso apam no ba a bibibiara mmata ho adɛn nti na sɛte yɛdi akotene apam no ayɔnkofa mu saa apam no ɛba a mmara ɛbata ho saa apam no nyaba mmara ɛbata ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ den ɛdi mmara no ɛso deɛ nti a sitie soso ɛdi akotene ɛwɔ apam no mu ayɔnkofa no mu no sɛdeɛ yɛn soso a yɛte so a yɛsi yɛdi mmara no so sɛ yɛyɛ sitie ɛma mmara no na yɛdi mmara no so a yɛbɛnya nkwagyeɛ ɛno nti na sitie no ɛdi akotene ɛwɔ ɛmu yɛda nyankopɔn ase sɛ wama yɛn awie adesua no asomdwie mu mɛhyerɛ wo sɛ wobɛfolo nawɔtwe yi adesua no nyinaa na yɛnya mu ntiaseɛ yie papaapa nyankopɔn hyerɛ wo mɛhyerɛ wo nsoso sɛ wobɛma yɛn wobɛsubscribe yɛ youtube channel no ɛde ama yɛn na wobɛma yɛ comment na ɛtumi asɔ ani nyankopɔn hyerɛ agyidifoɔ nyinaa sɛ yɛaka yɛn ho abom na yɛdi dwuma ahyɛ kristo din animuonyam